Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say.
Unkulunkulu uzokwenza la uhlala khona baphaphame bangakazi balala, but baphaphame basitambule over your breakthrough. But hayibo imoto kaba leqeda ukupaka lapha next door bebangalele ngoba uNkulunkulu akenza izinto balele, wenza izinto but baphaphame. Awutshela umakhelwane wakhe wena phaphama 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 phaphama, le nto azongenzela uNkulunkulu phaphama phaphama. Yenza njani bazalwane? And yazi mabaphaphama bathini? Mabaphaphama, help me fix my phone. Mabaphaphama bathi, uwe lo abakhombi wena, bakhombi imoto yakho, bakhombi imoto. Uwe lo bakwazi phaphamile ke manje ngoba akayikhona. Akathi uwe lo, uwe lo wenze njani lo muntu? Ngiyakuthuma kule viki, lo nyaka ungapheli kungazange kuphaphame ngisho nezitha zakho ziyaphaphama over your miracle, ziyaphaphama phezu komhlolo wakho, ziyaphaphama phezu komuzi wakho, ziyaphaphama phezu komsebenzi wakho. Basazophaphama. Kunabantu abakuthathela phansi, kunabantu abangakuboni inhlobo, bayeke bazovuka. Uzobageza amehlo wena. Kanti ubani ongizwayo namhlanje? Phambi sandla uma ungizwa. Basazophaphama. Ngicela uqhubeka kule viki elizayo, but angiqedelela. The Bible says, makuqeda kuvulela, wafika, ngicela ukuvala ngaye. Next week bazongikhumbuza ukuthi ngicinile. Makafika athole ukuthi kuvulekile, uphethe isikhi. Bangaka abantu abacabanga ukuthi baphethe isikhi esempilo yakho, but kuvuleke anyway. Awukazi umuzi umuntu okuxhomelayo? Bengicela ungisize, nginesimo lana, ngikhona ukuthola. Athi sizobona. Awukazi uthiwa leyo mpendulo? Uthi lo muntu kahle kahle akumelanga nje ukuthi sizobona ngoba unesikhi sokuthi avule la ngifuna ukungena khona. Lethe amathi uzobona usaphakama. UNkulunkulu avule ngaphandle kwalesakhe. And ukhumbule ukuthi esakhe isikhiye angathi akuvulela siphuke. Asiyekele le. UNkulunkulu ovula nje kuvuleke. Esakhe singaphukela phakathi aphinde acabanga ukuthi angeke uphinde uphuke. Makabona usiphumile egcoke uniform yakhe lenda wawa phansi ngamadolo. Angazi nangizwa yini. Maqeda ukuwa phansi wabheka uPaul emehlweni wathi, awu Nkosi yami Baba. Mabangena bekade awusiboshwa. Bangaka abantu abakudelelayo bazokubiza ngokwesikhundla angasikudala. Hayi bazalwane, manje kunesikhundla ozongena kuso. Angeke basakubiza ngale nto bebakubiza ngayo. Bazokulanda ngesikhundla. And noma angakubiza ngegama akusho ukuthi uzokwehla esikhundleni. Kahle kahle uyazi-expose. Izwani uthi, izwani bazalwa. Lo uyo sikhiyela, ngiyathandaza. Uyo wenze njani? Buzo izwa manje, so guqala thi. Labe bacabanga ukuthi kuzoguqa wena. Bazoguqa nekhiya zabo ezingasenawo umsebenzi. Bazoguqa nama-connections abo. Angeke sasisiza ngalutho. Maqeda uguqa asikhulumeni, asianalyze le nto ayishoyo. Hawu makhosana. Ngayenzani ukuthi ngisindiswe? Makathi ungakhohlwa yithi esindisiwe yena akasindiswanga. So ufuna ukuthi eqinisweni ukuthi ngenza ngifane nani. If there's one message I can give you, Unga entertaini kakhulu abakuzondayo. Bayafisa ukufana nawe. Bakuzondela ukuthi abakwazi ukufana nawe. What can I do to be saved? Call was it Papa Jesus. And Bapu Mechel. Puman Bafu. Hambagle Vigle. Inganzaman is born Zindula Langle call. And his born is Peter's beer as Oshala Lab and Shala call. And his born is Yokalim Ashu Langa Kala call. In part of your story, your story is palepans gokdudu. Ngoba ingane zakhe angeke zindlule la undlule khona. So makuma emele baqoqela abazukulu ingane kwani, awubatsheli ingane kwani. Umane wafihla igama, ungafake lakho, ubatshele ukuthi bekunonogwaja. Ngani unogwaja huwe. Uzobatshela mase kuphela ingane kwani. Bekunonogwaja. Ngelinye ilanga. Ebhizi elele ney'ngane zakhe banganako okudliwayo kwafika iChristmas iy'ngane zikhalela kumama nogwaja until umama nogwaja ahlangane nestranger esimnikeza ingqina lenkukhu bona iy'ngane zikubheke Granny, what are you saying? What is a ngqina? Uthi mntanami into engadlula kuyo ayikabi khona nasesilungwini. It will take years to interpret it and like you. When your story will be the best tale that you can tell your children before you learn. Because it will always have a happy ending. But some man, why am I sharing a lesson to name embers? You were the steering of that movie. It's just that you didn't tell them early. Laundrule khona ngiyathandaza ingane zakho zingayazi le iphola phakho ondlulele kuyo uzobuyela nje ukuthi uyobonisa ingane zakho uthi bendi apha yimbe ndihlala apha ubakhombise wonke amasurich agelezayo this was normal for us in my time but God came through for me uNkulunkulu uzokuthatha yokufaka bo Eye of Africa. Akuthatha yokufaka bo Messi. I don't know where, but uNkulunkulu uzokubeka la. Nengane zakho maziqala ziyoqala khona ziye phambili. Makhona into eyodwa njengathi abazali bami bangipha yona isikolo. Angibanga nenhlalo ukuthi bangishiyele imoto ngoba kwabona bebayidinga benganayo. But ngiyasola lesami izukulwane. Ngathi yothi umuntu makandlula u-21 ngimbonise kakhulile ngikuthatha le moto hamba uyoqala impilo. Ile nto ezoyenzeka kubantwana bethu sonke. Abakwazi ukuqala la siqale khona. Maqeda. Phakama my brother. Boyifunda leyo nto. Umuntu bekakuzwisa ubuhlungu ungamshiye eguqini. Mbonise ukuthi unobuntu. Ngiyacela hamba uyophakamisa nabantu owaziyo ukuthi bebangafuni uphakame wena. Baphakamise. Maqeda kuphuma ney'ngane zakhe. Hamba nekhaya niyezwa. Hamba nekhaya. Ngimzwile esho njalo uPaul. Sengizothandaza. Athi ngiyacela hamba nemakini. Wafika ku-counter yasemkhumbini. Wathenga itikiti eliye Roma. Yile nto engizoba ngishumayela next Sunday. Wathenga itikiti ku-chapter 27. Wangena emkhumbini. Uyaphi? Ngicela ukuvala ngalento. Ngiyofakaza eRoma. Ngiyokhuluma ngale nto uJehova angenzele yona. Bengizotshela abazalwane bonke le nto odlula kuyo uzofakaza ngayo. Bengizokutshela awudluli nje, uqoqa ubufakazi. Phambi sandla sakho ngithandaza, uzoqhubeka next week Sunday. Baba sibongile namhlanje ekuseni. Awukazi usifake ezimeni ungahlose lutho.
Sifaka kulezimo ngoba baba wethu ayincwele ubuka ukuthi sizofakaza kuzona. Sizofakaza, sizosho, sizokhuluma ngobukhulu bakho ezimeni zethu. Bonke abantu abahleli namhlanje ngithi lo mlayeza kube wabo. Abahambe kuyovuleka laba ngana ikhiya zakhona. Bathuke sebaphumile ezimeni. Bathuke sebengenile. Egameni elinamandla. Egameni lika Jesu. We thank and we bless you in Jesus name. Amen. Shalom uNkulunkulu izandla kakhulu.
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.